Yes, sometimes it's not a matter of ukuthi wena umuntu omudi or umuntu ongathanda abantu. No. Awusuthanga and abantu abakunderstand. Tholi papa. Une appetite awusuthanga. Manje like uphelela abantu inhliziyo because awusuthanga. Tholi papa.
Papa.